Ehia miriona tāraka tahuna a te pōnei, hei whakanui I te rā e mōhiotia ana ko Guy Fawkes. Engari mō te papakāinga o Parihaka ki te tonga o Taranaki, he rā whakahirahira kē tēnei, e whakamaharatia ai te wā I urutomohia ai rātau e ngā ope a te karauna. Anei te pūrongo a Manawa Wright.
Te tuarima o whiringa ārangi, he rā e tohia nei e ētahi o Taranaki. Hei take mo te motu.
Koinei tētahi wā I tūkaha, tū māia nei te iwi Māori I runga I te maunga rongo me te whakaaro nui ki te tangata engari kalawhiua nei te kāwanatanga.
Hei te pō nei ko Guy Fawkes, te pō pakō. Te pō ingana I tētahi kaiwhakatuma ki te pahū I te whare pāremata I Ingārangi. He aro kē rānei ki o tātou hītori.
No te whakaaro, mehemea ka titiro hitori noi o nei, I runga I tēnei rā, kua pōhara nei tō tātou kaupapa.
I tēnei rā, I te tau 1881, I pāhuatia a Parihaka e ngā hoia o te krauna. I kaha kina ngā rawa me ngā tohunga, arā ia te whiti o rongo mai, me tohu kākahi.
Kei te ki te atonitia I runga I enei rā, no reira, ko te he rā pai tēnei, kia wānanga tahi te motu, iwi Māori, iwi Pākehā, he aha te huarahi kia ngā wakamua, kia mai tahi.
E mōhiotia whānuitia ngā mahi a Mahatma Gandhi I Inia, ki te whakamahi I te tohenga rongomau, hei aha hei āwhina I tōna iwi, me ngā iwi taketake o Inia.
E akua nei ngā mahi roia, I rangahau ia, I te hitori o te tū o ngā tangata whenua, ki te tohe, ki te mana o te krauna.
He pērā anō hoki mō Martin Luther King I Amerika. He oi kāre tino mōhiotia a Parihaka me ngā kōrero mōna.
Kāre pea te nuinga o Aotearoa I te tino mārama ki e nei kōrero. Nō reira he nui anō ngā kōrero e tikana kia puta. I mua I te ekinga o te wā ana kia tohu atu ko tētahi rā nui. E mārama I te motu hea te taki e whakanuiti ana tēnei rā.
He nui te pūtea, te wā anō hoki e whakapaua nei ki ngā pakō. Mō ngā uri o Taranaki o Parihaka anō hoki e haere tonu ana tēnei take. E aro nui ki te whakanui te hunga tautoko I tō rātou kaupapa. Hei whakahuri I te rā nei, ki tētahi rā mō Aotearoa me ona ake hitori kē. Manawa Wright, Te Karere.